Mampeni nanadan Akufo-Addo yeto abamani amemu no said you see behyehye no amane boy saka kire se mampeni nanadro ashe chief of staff eye mame akusua frema opare na ho de ne sashen krata ase se asofo obinum wo ho a ankasa bre so mdo mdebre to ho nanso wo monkoso a enye adwuma sasofo ekopem bre a obehyehye naban na mampeni ekire se omensa na hene kanoforiata didibere no nkoso anu nsom sanso no wura lankojo kiremate dwedie ni frinwuma ho samso so nkoso anu onye adwuma ho hajia alima mahama nso so afohwe eye nkrasin puntu enhu samso na kujo pon kroma nso wono nso eka unsebi na eno na yehwehwema UTV aye ekyere sey asoa wuro bebiri wo ho a mampani ebetwetwe ni nyina mu ede agu ye ko ye de aso eto fam ewo mampani ahoye no asoa hudo bi a yesusu na se nim aye betume sisu dua sebe yidi afiri ko kra no ebeye asoye a ehwe eye minister of procurement enu sey ebeyira afi business development sey enu so ebeko ministry of monitoring and evaluation enu so ebeko ene asoye ahodo bebre ya yehwe ne ebeko na hwe mu kire se sesey mampani yenim se na soafo no beburo ahanu ne aduo no wo te so kra ma na baba ya duo hwe ensia amane boy ensa aka no nti sabre ya yenyanya no ehun pupuye no se de wo kire bia ba ye behwe kwan se ye nsabaka ne tententen na UTV so ye de ho nsemo abram to hwe mpenya hodo ye a omofoni etwegu ye a so omududo no aso ye ne de okwan bia so no e ya de a ebekọ ensan entenasi bio ye to aso na ye kọ na